Narakomerekeje ikibondo cawe, narakomerekeje ikibondo cawe, dawe ewe se kigongwe, ewe dawe ewe se kigongwe, nuhagire sigare neranga inyange, nuhagire sigare neranga inyange. Ugutungane werekane intsinzi, ugutungane werekane intsinzi, kuva nkiri muto ntazi ko ndi gito, kuva nkiri muto ntazi ko ndi gito, ewe se kigongwe, ewe dawe ewe se kigongwe. Nuhagire sigare neranga inyange, nuhagire sigare neranga inyange, nipuza muri jewe ko mbona ukuri, nipuza muri jewe ko mbona ukuri, unyigishe bwitonzo bwitonzi bwawe, unyigishe bwitonzo bwitonzi bwawe, ewe se kigongwe, ewe dawe ewe se kigongwe, ninyuhagire sigare neranga inyange, ninyuhagire sigare neranga inyange, kabira siyoni ubuhirwe bwawe, irasiyoni ubuhirwe bwawe, ntiwakira inguka itunganye, ntiyahanguka dawe umwana wawe, ewe se kigongwe, ewe dawe ewe se kigongwe, ntiwagire sigare neranga inyange, ninyuhagire sigare neranga inyange.